Noko ngenxa yothando ngisuka kanye ngikubongoze njengoPaulosi iqhego ngoku ke ndikwangumbanjwa kaYesu
Kristu
ndikubongoza ngenxa yomntwana wam uOnesimo ondimzeleyo.
Kwenza kantoni ebhayibhileni ngalami
ndisezintanjeni obefudula engeluncedo lwanto kuwe.
Ebefudula ngelo ncedo lwanto kwenzeke ntoni? UOnesimo lo ebendikhoboka lalo ithi mbali ebhayibhile waba uOnesimo kulo wabe lona engumdikoni mvangeni mongameli inkonzi ngenela kwakhe wabaleka lo kwalo engabhatalanga nto ayityala yena. KwaSirayeli ke ukumkelwa likhoboka lam ibifana nokuliposiselwa impahla ngoJanuwari ngebazawuthatha ezinsingodisemba impahla ibilihlazo elinjalo ukumkelwa likhoboka.
Amen.
Now, uOnesimo ekubhaduleni kwakhe wayogileka kuPaulos etrongweni. Wamshumayeza uOnesimo kuPaulos. UPaulos washumayeza uOnesimo. Wabalulutho kuPaulos uOnesimo. Ngokwivangeli ithi kuPaulos uzaba lulutho uOnesimo ukusisa.
Amen.
Now the question is, uready now usizo for uOnesimo ogugukileyo? Good.
Kodwa ngoku kuwe nakum unoncedo oluhle.
Yeah.
Lowo ndimbuyisela kuwe, wena ke mamkele. Ngoko kukuthi yamkela izibilini zam.
Uthe kuPaulos, the standard in the gap. Andikhanyela ukukumoshini. Andikukhanyela ukukuhethishini. But mna Paulos, uzishumayela ezulwini nobabini indaba ezilungile. Myeke yena, mamkele ngenxa yakhe. Ngoba mna ndiyinkokheli yakho. Ikhona into endiyaziyo uba kulo mo ndingakunceda.
Ebendingamna ndingasendihlala naye apha ukuze athi endaweni yakho andilungiselele ndisezintanjeni ngenxa yendaba ezilungileyo ezi. Kodwa andithandanga kwenza nto ungachongo wena ukuze ukulunga kwakho kungangi kokokunyanzelwa
kube
kokokuvuka.
Ndiyakwazi umthumela lo mntu kuwe but ukudlala uthando lokuzalwana akunyanzelekanga phi ade asithoba besi sitata sami. Akathi soUOnesimo uPaulos uthina nogugula lo umoshiwe nindawoni kuyo ndawo.
Haleluya.
Kule uPaulos ndikuxelela le nto because ndiyanazi uthando lwakho. Ndifuna uthando lwakho not how you feel. Nina nimistekini ezimbini uthando lukaThixo nendenifilisha ngalo. The head, they are going and they are going to two things is unrelated. Kita amaphakamiso bayeka bayozela amakatipo.
Uma mhlawumbe wahlukaniswa umzuzwana nawe ngenxa yoku.
Sometimes umuntu can be your biggest obstacle. Sometimes umuntu angabe sesona sikhubekiso kanti olona lutho lwabo sibe sasikhubekiso.
Ukuze umzuze ngona phakade.
Now that motion, une opportunity to exercise uthando kuye. Because once you love him enough, ungamgain unaphakade.
Very good.
Engasenze ngekhoboka. esuke wangaphezu kwekhobo engumzalwane oyintanda ngokukodwa kum
kude kupawulo
ubeke phinake kum
kude kupawulo zinikhokele andimfune ngosinomvula kuba ke nikhokhelweni mginyeni unomvula ningamgabha ninganayo ibendu so ewegqithi
ngokwenyama nangokwenkosi ngoko ke ukuba unobudlelane nam mamkele njengam
that's what you must do when you call us ukuxabanisa uyandithanda mna the test of being uthando uthando is to love what you don't love nani njani kani nandena vakini comfortable nako
amen
ude kupawulosi uba wena uyandithanda uzamthanda nabani loko nesini wena ufuna uthandwa wedwa
ukuba wakona nokuba unetyala kuwe oko kubalele kuwe
kupawulosi uba ukutatshukiswa imali yakho yamkela yena mna ndiza kunika le mali atyala yona kodwa uba kuthe ndigqitha uyaxoza
mna Paulosi ndikubhale ngesam isandla ukuthi mna ndokuhlawula endingatshoyo kuwe ukuthi kum unetyala elingaphezulu elinguwe ngokwam
wena unetyala uba ungumkhrigi ongakholwayo ndakushumayo izindaba ezilungileyo ngoku uzibona ingathi ulungile awufuni uthanda umnyumntu nto yokupawulosi kuba ndishumayele ezile noguquko wena utyala mnuxanduva andibali yakho ndiyifunayo kodwa uziyazi utyala umphefumlo wakho ayilulanga babe nikholwa elula funeka ume egephini fore nikhona hamba unesimu hamba nalimakhoba into le ndinifunisayo sine-responsibility yomthanda akanti upawulosi ingabi natyala lanto mntwini ingelilo elowuthanda ndikhona funeka uyityala omnye umntu luthanda lunzima ke for nina that's why nisokola ningamakholwa nango ndiza kubulela ukuthi fofona iilonzi kulo disemba ikholwa ndizawuba nge-30 investors ndamfunele ukuthi phumulela ngeloan why because you've not understood uba kazuphinda uyesabo uyazowushumayela akazuphinda abuya azoba luthando ulinde wena ubonise abanye abantu ukulunga kukaThixo. Wa wa wa.